siyaxelelwa ke uba iformula yokuguqula i-Celsius temperature uyise kwi-Fahrenheit ngu-Celsius temperature okanye u-C ulingana no-5 ongaphantsi ka-9 uyiphinda-phinde nge-Fahrenheit uthabathe u-32. Bhala kwakho ke le formula ukwazele isombululele i-Fahrenheit. Njengoba senditshilo ukuba u-C yi-Celsius temperature, yena u-F Fahrenheit temperature. Fahrenheit temperature. Ngoku ke ibekwe njengoba sisombulele u-C. Ngoku sifuna ukusombulela u-F malunga no-C. Sizoyenza njani ke loo nto? Sizovela sibhale ke le formula kwakho. Sithi u-C ulingana no-5 nights umphindaphinde ngo-F uthabathe u-32. Sifuna ukusombulela u-F. Into yokuqala ke ebalulekileyo onokuyenza ukuba ususe lo 5 nights, u-5 ongaphantsi ka-9 kweli cala lasekunene ukwazele sisheke no-F uthabathe u-32. Indlela elula ke ukuba uphindaphinde ngamanani amabini, u-5 ongaphantsi ka-9. Sivele siphindaphinde ngo-5. Asima siyibhale apha. Sithi u-9 ongaphantsi ka-5. Nakweli cala lasekhohlo ungalibali xa usenza i-equation ubhala kumacala omabini. Sifumana ntoni ke? Icala lasekhohlo liba ngu-9 ongaphantsi ka-5 Celsius. Ilingana isathu ke suba besibhala u-9 ongaphantsi ko-5 uba zihlabane zengoku u-9 ongaphantsi ka-5 Celsius ulingana no-Fahrenheit temperature uthabathe u-32. Asisazidingi ke i-brackets ngoba sesiyifumene into besiyifuna. Ngoku ke sifuna ukusombululela i-Fahrenheit temperature. Masijonge ngokuba simsusa njani lo-32 kweli cala lasekunene. Eyona ndlela elula ke endiyazi uba sizawudibanisa u-32 macala omabini ale equation. Simdibanisa u-32. Icala lethu lasekhohlo ke liba ngu-9 ongaphantsi ka-5 Celsius temperature umdibaniso no-32. 9/5 Celsius temperature umdibaniso no-32. Loo nto ke izawulingana nalo -32 nalo +32 bayahlebana. Sisheke ngoku no-F ilingana no-F. Sigqibile ke ngoku. Siyibhalile i-formula ka-Fahrenheit, iyasombulela for i-Fahrenheit. Simsombulele u-Fahrenheit ngokwe-Celsius temperature. Enkosi.